Mwamene a vinila ati tie aha tie mama akapita adonzo moka anyoso moka monga legeni adolika ni patali afunikira chabe muchikwati kodi kwanu.